halkaan inta ayaan ku soo ekeenayaa. Fadlan channelka subscribe gray oo video gan la gray commentiga ama fikradaaduna waa ii muhiim saaxiibyaal.